umutekano manezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanye makurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho imisi yose kuri imbonesha kure yahuze news n'umwanya w'amakuru hagezweho tubahanye mwo kanze inkuru idasanzwe vuga muri politike y'u Burundi niyo tubazaniye abashinga amateka bashigikiye agatorwasa bati turemera mutwije ni mugihe kandi Nestor Girukwisha kariwe ahejeje gutorwa ngo arongore umugambwe CNL mu kiringo cy'imyaka 5 asubiriye agatorwasa nk'uko byapfundikiye mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryo umugambwe ryabereye mu ntara ya Ngozi kuri w'Imana ryarongowe n'umushinga amateka Marie Makere ntacu bakimvuna ari mu bashinga amateka batavuga rumwe na agatorwasa abashigikiye agatone rwasa ubu bakaba bafashwe n'igipolisi ibintu ntivyoroshe bikaba byabereye mu ntara ya Ngozi byose muri aya makuru tugiye kubigaruka ko ku buryo burambuye rero kuri subscribe cyangwa sabone niba utari wafyondako reka tubaramutse abari mu Burundi abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane ya kure n'abandi benshi tutadondaguye aho baherereye ndabasaba rero kugira ngo ntimuze gucikwa n'aya makuru agezweho hari itotezwa ridasanzwe ku banywanyi ba CNL ryakurikiwe no gutora gusubirira agatone rwasa uyu munsi Ingozi niho ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNL ryabaye kaba ryarateguwe rero n'umurwi w'ubushinga amateka ubwo mugambwe bavuga ko batemera agatorwasa komerwa mikuru yose y'intara harongitswe bisi za kwasiteri zije gutora bitabiriye iryo koraniro ngo mu gisagara cya Gitega bisi yari ikingiwe n'abasirikare yongera yerekezwa na pikapu y'igisirikare ku ruhande rw'abanywanyi bayoboka agatorwasa nabo nyene bakaba bazindutse biteguriye kuja kubuza iryo koraniro bavuga ko ridahuye n'amategeko agenga CNL bene n'amategeko y'igihugu abashinga amateka ba CNL bayoboka agatorwasa bishikiye Ingozi ariko bankiwe kwinjira habera ikoraniro Paris Rica kaba cavuye kibegeneraniriza hamwe kubica rika kuzuba ko atanumwe arekuriwe kubaha n'amazi iyo kunywa no mu zindi ntara zitari zike indongozi n'abanywanyi ba CNL bariko barafatwa imurambya ibisi yagira yongurutse abanywanyi ba CNL bayoboka agatorwasa yahagaritswe bayirimwe rero bajanwa gufungwa mu Kayanza indongozi zafashwe amabisi yatwaye abanywanyi bayoboka agatorwasa ntarengana umushinga amateka Bernard Ndayisenga temera agatorwasa niba avugwa ko yereka igipolisi imodoka zirengana n'izitarengana umwaka rero kaba urenga umugambwe CNL rero yabujijwe ibikorwa byose atanama n'imwe irekuriwe y'uwo mugambwe kuri wa gatandatu w'indwi yahera ikoraniro kaminuza rya CNL ryari ryatumwe ko n'umukuru w'umugambwe agatorwasa rikaba ryarabujijwe i Bujumbura igitangaje rero abavuga ko batemera agatorwasa bo bamaze umwaka wonyene bakora amanama mu gihugu cyose muri iryo koraniro kaminuza ry'Ingozi buramatari waho yari yaraye avuze ko ataryazi ari ryo ariko ryo rirakingiye ku rugero rukomeye biriko birashikira rero umugambwe CNL n'ikimenyetso ko president Ndayishimiye adakeneye guhiganwa n'agatorwasa muri 2027 biraboneka ko CNDD-FDD ishaka kuzoja mu matora ata CNL ikomeye iriho ikiriho mu Burundi ko Petero Nkurunziza yabikora akitoza atawe bahiganwa by'ukuri nuko Evariste Ndayishimiye nawe agiye kubandanya abanywanyi b'umugambwe rero CNL batavuga rumwe bakaba batoye Nestor Girukwisha akaba rero hariwe yatowe ngo harongore umugambwe CNL mu kiringo cy'imyaka 5 so bwa mbere ivyo bibaye kuko no mu mwaka uheze byarigeze kuba mu nyuma rero agatorwasa akaba yaravyamirije arabatesha ntihagira abemezwa ko batowe Nestor Girukwisha bimaze kwemezwa ko subiriye agatorwasa nk'uko byafunikiwe muri iryo koraniro kaminuza ridasanzwe ryo mugambwe yabereye mu ntara ya Ngozi kuri w'Imana rikaba ryarongowe n'umushinga amateka Marie Makere ntacu bakimvuna n'ubundi bari batoye ko asubiriye agatorwasa wa rero akaba akuriye n'abashinga amateka batavuga rumwe na agatorwasa abashinga amateka ba shigiki ya hagatoru wa sabu wakavugati ture meramotukiche hakugirango hagatoru wa sabu kuburongo zibga seneri yukura nilorika wa hadijia merirugwe na mga ya mwashinga mateka hamunga nindo ongo zizao shigiki ya hagatoru wa sabu waka menyesha kwa wabujirugwe nigi polisi gushika hori vera kuko hachungere wechane ikani barabaradija yo ata wa nabarikuri wekuri chango mwashinga mateka pamfire maraika hakabayafu zekuri dakuriki jamategeko agasigura ko hure kure kutuma ko hikora niruryo magambwe seneri ku rwego rw'igihugu ari umukuru wawo iki kibazo cha seneri kimaze gukomera cyane kuko cyanyuze imbere y'umushikiranganje w'intore hagati tambere usanga umutekano Martin Nitretse nagira ico agikora ko ahubwo akerekana ko ashigikiye abantu eba seneri badashigiki ya gatorwa sa ndetse bikagaragara ko atamuntu numwe yarabyitayeho mu gihe hagatorwa sa we hamenyesha ko yituye umushikiranganje wa mbere Jean de la Cour Chakani nawe ari muri CNDD-FDD mu kiganiro rero mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abandi bene gihugu hamwe ni tangaza makuru akaba yaramenyesheje ku kibazo cha seneri kirabasaba seneri ubwayo mu gihe rero mukuru w'igihugu we yari yitabajwe kugira ngo asukemwo mwabise abo banywanje b'umugambwe seneri batavuga rumwe n'uburongozi bwabo bakaba batumwanije kuri Imana ingozi ryo koraniro bise kaminuza ridasanzwe ryo mugambwe yokoraniro rikaba ryiyamirijwe na bamwe bashinga amateka mwe n'indongo saho sigiki ya gatorwa asanzwe bakamenyesha rero ko babajijwe na gipolisi gushika ho ribera kuko hacungerwe cyane kandi barabara rejayo atabantu barekuriwe kuri camwa Pamphile Malaika numushinga amateka twabwiye avuga ko idakurikije amateka yagasigura kure kure wa gutuma gikoraniro ry'umugambwe seneri ku rwego rw'igihugu ari umukuru waryo agatorwa so nawe ngo ntazibijanye n'iryo koraniro kubwiwe bakaba basavye babareke babere ku ruhusha rwatanzwe ariko barungikwa ku bushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu yemeza ko bamarondeye kuva ejo ariko atarabishuya amakuru hafa ingozi rero navuga ko n'abandi bayoboka gatorwa basabajije kwinjira igipolisi rero cyabatangiriye mu ku metero 200 yaho ribera mushinga amateka Malaika Pamphile akabatangazwa no kubona abitabaye igikoraniro bazanwa n'imiduga harimo n'iya leta radiyo isangariro ntiraronka n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ngo bugire icyo buvuze ku bijanye n'iryo koraniro herutse kwankirwa rwasa ariko ryemererwa abo banywanyi bahanganye muri CNR ibintu rero birabandanya gukomera turabandanya gukurikirana iby'inkuru kugira ngo tubagezeho izindi ziraba zigezweho mu bivugwa cyane kuri iryo koraniro kaminuza ridasanzwe ryemeje ko agatorwa sa asubirirwa ku mbuga ngurukana bumenye muri iki gitondo niho hatanguye humvikana ibyo umwe herero udasanzwe wa seneri aho hari uwagize ati muri uno mwanya bisi za otrako CNDD-FDD yakotera abahemu seneri zihagaze ku mirwa mikuru y'intara kugira zitwara abantu ingozi mu Rutana muri province mu Ruyigi nuko nyene ngira barindiriye ngo muri Bujumbura mayoring ihagaze kuri parade za mu Cibitoke ihagaze mu Rugombo imbere ya komine n'ahandi hatandukanye ngo tubamenyeshe ko babuze abaja mu izo modoka nko mu Ruyigi ngo bariko bapakira aba taxi vero batazi niyo bagiye bobo bazi ko bagiye Bujumbura mu Rugombo hakaba uriya n'imborera kure zari zazindutse mu ikarashishi n'inyanka mugabo rero ngo zishi ubushitse bane mukore nk'abo binyegezamwo muzurire kuko tuja hamwe ingozi ngo nakari gitoro cabuze tike ndende wa magambi ivyindangare biraribwa nabandi bakanuye amaso niko ryo byo bavyifashe ngo ryo koraniro kaminuza rero ngo ryo baritagiyemwe bari muri CNR ahubwo ngo haba handiyemwo imborera kuri bazosereka buzajanwe n'abategetsi n'ubundi bifuza kuburizamwo mugambwe wa CNR urongowe na agatorwa sa amabarabara yose rero ngaba yagereye ahantu centre ville wa 6 depend gahagira habere ibikorwa bigayitse bahugaye n'amamodoka mu mabarabara ngo si menshi biraboneka ko ari ibintu byateguwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD muri iki gitondo rero niho ibintu byari bikomeye cyane muri uwo mugambwa wa CNR nk'uko twabibagijije ko muri iyo nkuru rero tuza no kubandanya kubatohereza ko amakuru bose rero hanewe n'abantu benshi bariko biyamiriza biriko birakorwa kugira ngo agatorwa asa adakomeza kurongora umugambwe wa CNR. Inkuru rero tuza no kubagezaho indi version. Nimugiye kandi aho ingozi amazu yerekana amareresi ni kimwe mu bituma abana bata amashuri. Kabarezi bo muri komine ya Murenzi bakemeza ko abana benshi bishinga amareresi bagaheba uja ku ishuri biruko mu gihe mu gice cya mbere cy'umwaka w'ishuri 2023-2024 hafi abanyeshuri 5,576 mu ntara ya Ngozi. Jean Pierre Ndikuryayo ni umuyobozi w'indero mu ntara ya Ngozi yemeza ko ikindi gituma abana baheba ishuri nk'uko hari ababyeyi bakoresha abana bakiri bato mu mirimo cyane cyane mu gihe cyo kubandika umuceri, kuwucungira no kuwusoroma aho usanga abana benshi baca bateshwa ibyigwa. Umuyobozi yahamagariye bene gihugu bose cyane cyane abafite abanyeshuri kubareka bige kuko ngo ushinze ibi yamusamaza canke hagakoresha umwana wiwe amubuza kwiga zo kwicuza bita gikunda ko umwana wiwe yiga. Abajejwe intwaro n'abayobozi b'indero mu ntara ya Ngozi bagasaba ko hoba ingingo zo guhagarika berekana amareresi mu kiringo abana baba bari mu ishuri. Nako kandi mu Kayanza ngo utazosukura hakorera azotozwa amande. Bafise imikubuzo ibipawa n'ingorofani buramatare w'intara ya Kayanza ari kumwe na musitanteri waho kuri uyu tariki y'indwi. Niho rero batangwa n'isekeza ridasanzwe ryo gukubusukura bisagara n'utundi duce dutandukanye hagere ko rero hafatwa n'ingingo zikurikira. Iya mbere ni uko umudandaza wese ategerezwa ko bafise ikintu cyo gutanga umwavu cyangwa pubere. Icya kabiri ni uko ibikorwa rusange ni itegeko ku bantu bose kandi basukura mu makaritsiye babamo n'aho bakorera. Icya gatatu utazokura umucafu aho abacanga aho akorera azoca ibihadabye amafaranga 100,000 mine ice imukorera isuku uzo kwihagarika rero kwibarabara akaba azotozwe hadabu ry'amafaranga 500,000. Remicica hayo ni buramatari w'iyo ntara akaba rero yatanze impanuro zitandukanye zijanye no gukwiza isuku mu mihana n'aharangurirwa imirimo. Turaza kugaruka kandi kukungane mu Kayanza rufise abagore bagera kabiri basabwa kubirukana imbere y'igenekerezo rya 31 z'uku kwezi uyu mwaka. Buramutari w'intara ya Kayanza rero yarivumereye kuri uyu w'icenda kwezi kwa gatatu bahejeje ibikorwa rusange n'abenegihugu bo mu gisagara cya Kayanza. Remitisha hayo akaba yashikirije ko gushika ku wa 31 kwezi kwa gatatu 2024 abaharitse bose bazoba basubijwe iwabo barindire abo Imana izobaha. Iyo ngingo rero kandi ngo yerekeye n'abo mu idini ya Islam. Iyo ngingo ikaba ifashwe mu gihe ubuyobozi bw'iyo ntara buriko bugwanya bijyane no guhungabanya umutekano byama byavuzwe bivuye ku guharika. Bakuru b'imitomarezi n'indongozi rero bikaba zihamagarirwa gushyira mu ngiro izo ngingo nayo ngo umugabo atazobyubahiriza akazohanwa bikomeye cyane. No kwicara rero mukabwizanya ukuri kugira ngo mutore umuti ibibazo biri mu bafise ibibanza mu masoko ya leta bikaba ari byo byanashikirijwe na Chantal Nije mbere mushikiranganji w'ubudandaji. Iyo nkuru rero tukaba twayibagejeje ko ni gutyo rero byari byifashe muri uyu mwanya muri aya makuru twari twabatoreje tubagejeje ko ku birabana na CNR akaba ariyo nkuru twaje kwibanda ko cyane. Biboneka rero ko ibintu bidakomeye cyane. Hari iyindi inkuru ishushe cyane kuri wa murwi wanze kwambara impuzu zanditseho Visit Rwanda muri Afurika y'Epfo. Ubu rero iyo mugwi witwa Dynamo BBC ukaba wasezerewe mu ihiganwa rya Bari nyuma yo kwanga kwambara impuzu ziriko Visit Rwanda. Ibintu rero bikaba bikomeye mu kanya muraza no gukurikira iyindi nkuru byerekeranye kugira ngo mumenye uko byoba byagenze. Ubu nta kuvanga politike n'inkino. Burundi n'u Rwanda ni ibihugu mu nkino bigomba guhura ariko kandi mutabikunze akaba afatirwa ingingo. Ibyo byose rero tukaza kubigaruka ko mu yandi makuru dore ko ibintu bishushe cyane. Turabasaba rero kugira ngo mufyonde kuri subscribe cyangwa sabone niba mutari mwafyonda ko mwibuke no kubisangiza bagenzayo kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire.